Chunya ogoni Nyasaye maduong', Nyasaye manyalo, Nyasaye ma jahono, Nyasaye ma jang'uono, erokamano kod odiechieng' ma kawuono mosemiya thuolo nyadichiel kendo jawinjo kendo janeno mara mondo ayudre e lo lwe TV ka. Chunya mion Nyasaye noduong' ahinya kuom wach manadi moorago mondo akelni in janeno kendo jawinjo mara. Wachno ok en mari kende, en kata an mara be mawuoyo kodini. Miya kwayi kuom ng'uono kod hera ni yie mondo ikaw thuolo mari matin ni mondo watudre kodi mondo wawinjre e wach manadi mane Ruoth orago imbeleni kendo inyim odiechieng' ma kawuono. In nyathine mogeno, in nyathine mohero, in nyathine makende. Manye Ruoth ooro mondo owuo kodu kawuono, an jatichne Leonard Omondi. Ruoth otumona ng'uono, nyuola e piny mar Ugenya, kamiluongo ni Masiro, Ramunde, e gweng' mar Agoro piny kanyo. Kanyo ema onyuola, kendo Ruoth oketa mondo abed jatichne e kanisa mar God of Eternity Church, manwang're Nairobi, Dandora Phase 4, kanyo ema anitie, kendo atiyo e bwo jatich Nyasaye, Bishop Nation Juma, ma Ruoth osemiya go ng'uono mondo obed jatenda, kendo chung' koda kuom ng'uono kod hera mare. Ruoth omiya kanisa kanyo, Ruoth omiya jaoda Pauline, watiyo kod jatich Nyasaye kanyo, Ruoth omiya kanisa kanyo kod jowete mosechung' koda. Amor kod mondo akaw thuolo makende mondo watudre kodi kuom wach manade ma Ruoth ne ora. E kinde mokalo kane higa ni chakore, Ruoth no ora ni kosewacho numa en higa ma oikre mondo gweth joge, oikre mondo yaw mbap joge, oikre mondo tim ne joge maber, ma en higa moikre mondo tim gik moko kogwedho go joge. Ruoth no ora nicho osebedo ka ora. E thuolo mokwongo kane higa chakore, na wuoyo kuom chako kod Nyasaye. Kane Ruoth ochako miya thuolo machielo maduogo ka, ta wuoyo e bolruok e lwet Nyasaye. Kawuono Ruoth ora mondo awuo kuom wach moro manadi manogombo mondo jogo owinj. Wach ma Ruoth ora mondo awuoye en tweruok kod Mowir Mar Nyasaye. Tweruok kuom jatich Nyasaye Mowir mare ma Nyasaye. Mane wach ma Ruoth ora mondo awuoye, kendo mane wach manadi ma adwa mondo iwinj, kendo mondo ing'e gimomiyo wachno bende lich, kendo en wach ma Ruoth dwaro mondo watim ka wachako higa mar 2022 mondo nying Nyasaye ma jang'uono, Nyasaye ma jakech, Nyasaye ma jaadiera, Nyasaye ma janyalo mondo nwang' duong'. Agon Ruoth erokamano mosemi thuolo mondo iwinja. Yie mondo wasom kode mumbe. Ruoth miya mumbe mang'eny, lakini abo somo ka ng'ado mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Muma mokwongo mwadhi wuoye en Samuel mar 2:23 kara aboro. Muma wacho kama, muma wuoyo kuom thuondi mag Daudi. Muma wacho kama, koro thuondi mane Daudi nigo ndalone e magi. Josheb-bashebeth ja-Takemon ne en jatend thuondi adek madongo. En ema nonego ji mia aboro gi tong odiechieng achiel. Ng'at mane luwe ne en Eleazar wuod Dodo, ja-Ahohi, ne en gi Daudi Pas-Damin kama ne jo-Filistia ochokoree ni lweny. Jo-Israel noringo. To en nochung' kanyo monego jo-Filistia nyaka bade nojony mi ligangla nomoko e lwete. Kendo Ruoth Nyasaye nomiye loch maduong' chieng'no. Kane jolweny oduogo ir Eleazar bang' ringo, koro ne odong'ni mana dedo joma otho. Mar adek ne en Shama wuod Agi ja-Harar. To jo-Filistia nochokore Lehi, kama ne nitie puodho ngoro. Jolweny moko duto noringo jo-Filistia, to en nodong' e puodhono korite kendo noneno jo-Filistia. Kamano Ruoth Nyasaye nomiye loch maduong'. Kidwogo chien ni Samuel mokwongo 22, muma wuoyo kawacho ni kuom mano Daudi noringo modhi otony erogo mar Adulam, kama ne owetene kod joodgi duto nowinjo ne gidhi ire kuno. Bende ji duto mane ni kod chandruok moro amora kaka gowi kata ng'ur nochokre ire ma dirom 400 mi odoko jatendgi. Muma machielo maboro kabisa, somo mang'eng'a bo somo matin kabisa to en thuolo mari mondo isomi won. En muma mar Ruoth achiel, chakra achiel nyaka giko kod 2.
To akasom duto abosomo mana matin mondo iwinja. Muma wacho kama. Aha. Ndalo mane jobura rito piny Israel, kech nowuok, mi ng'at moro ma ja Bethlehem Juda nodhi gi chiege kod yaote ariyo mondo odage e piny Moab. Nying ng'atno ne en Amilek, kendo nying chiege ne Naomi. To nying yaote ne en Melon kod Kilion. Ne gin jo Ephraim ma Bethlehem Juda. Ne gichopo e piny Moab mi gidak kuno. Amilek, chuor Naomi notho moweye gi yaote ariyo. Yaote go be nokendo nyim Moab ma nying gi Orpa kod Ruth. Ne gidak kuno kuom higni madirom apar. Bang'e Melon kod Kilion ne ji otho. Naomi nodong' maonge yaote kod chuore. Kane Naomi ni e piny Moab, nowinjo kaka Ruoth Nyasaye oseparo joge omiyo chiemo. Omiyo nochako wuoth gi mond yaote mondo oa kuno odog thurgi. Kamano nowuok oa kuma ne entie kaachiel kod mond yaote mi gimako yo madok piny Juda. Nowacho niya, ng'ato ka ng'ato kuomu mondo odog thurgi kendo Ruoth Nyasaye mondo otimne maber mana kaka utimona maber gi joga motho. Ruoth Nyasaye mondo ogwedhu kendo ng'ato ka ng'ato obed mamor e ode kokende. To kane ogoyo nigi oriti, ne gichako ywak matek. Omiyo nowacho nigi niya, ok kamano to nyaka wadhi kodi ir jou. To Naomi nowacho nigi niya, doguru nyiga, ang'o ma demi udhi koda? Bende pod danyuol wuowi ma dibed chuou? Doguru nyiga, nikech tinde ati ok danyal bedo gi dichuo kendo. Wakala 16 wacho kama, Ruth nodwoke niya, kik ichuna ni mondo apogra kodi, mak aluwi, nikech kuma idhiye ema adhiye, kendo kama nidagie ema nadagie. Jou nobed jowa, kendo Nyasachu nobed Nyasacha. Kama nithoe ema nathoe, kendo kanyo ema noyika. Ruoth Nyasaye mondo okweda ka moro amora kapogra kodi. Aha, Ruth mar ariyo kare 11 wacho kama, Boaz nodwoke niya, osenyisa malong'o gik moko duto misetimo ni min odu nyaka ne chuori tho. Kendo kaka niweyo wuoru gi meru kod piny mar nonyuolie mibiro ir joma ne ok ing'eyo. Ruoth Nyasaye mondo ochuli kuom tichini kendo iyud pok makare moa kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel manibiro e bwo tipo mondo iyudie kar konyruok. Eka Ruth nowacho niya, itimona maber Ruoth nikech ihoyo chunya kendo iwuoyo koda maber kata obedo ni ok an achiel kuom jotich ni kamano. Nyasachwa, agoyo ni erokamano. Chunya paki, chunya dendi, chunya miyo nyingi duong'. En okinyi makende misemiwa thuolo, kendo miya thuolo mondo adonji Lolwe TV ka mondo awuo kod jogi kuom wach manade mipango mondo itimie ngimagi, ipango mondo itimie utegi, ipango mondo itimie tije mag lwetgi, ipango mondo itimie luonggi, ipango mondo ilok ngimagi kendo igwedhgi mana ka mamari osechiko wa higani. Nyasaye mantie ma ok lokre moklo, achiwo janeno kendo jawinjo mage e lweti ka akwayo Roho Maler ma jachik joge ni mondo chik joge kendo yaw chunygi mondo wach manade ma Ruoth oorago odiechieng' ma kawuono mondo obed kod teko kod loch. Ruoth, adok piny kendo kabolra e lweti numaka kendo ikita giri jatichini abed tungu mari kakou wachini manadi miseketo kuoma mondo jogi owinj. Jehova chak koda kitieko koda nyingi nwango duong' iweche te ihapi ngeso majawar. Amen. Janeno kendo jawinjo mara, Ruoth, agone Ruoth erokamano kuom wach manadi ma Ruoth orago kuomi mondo iwinj godiechieng' ma kawuono. En ng'uono kendo en hera En adira makende ma Ruoth omiya mondo watudre kodi kuom wach manade manoketie chunya kendo jo kawach nochuna mondo akel mondo iwinj. En ni wachako higa kendo wadhi nyime kod higa, to en kinde manyaka waket mise mabro konyo in kod an mondo wagow maber ka higa ni rumo, to gow maber ok bi biro abira. Gow maber bro biro ka watudre kod Nyasaye, kwa timo dwach Nyasaye, ka wani ng'uono kod hera mar Nyasaye. Mae momiya kwayi kod rudicho ma kawuono, Ruoth otumni ng'uono mondo ikaw thuolo makende mondo iwinj ni Ruoth wachang'o kuom ngimani. Ka wachako higani, nitie weche manade ma Ruoth gombo mondo wawuoye? Kendo weche manade ma Ruoth gombo mondo wane kotimonwa? Ng'ato ang'ato wan kod geno numaen higa ma Ruoth gwedhowae. Ng'ato ang'ato wan kod geno numaen higa ma Ruoth ting'owa malo. Ruoth yao mbapwa. Ruoth yao miyowa connection madongo. Wan kod geno ni e higani, Nyasaye ma jaadiera ma jang'uono dwa timonwa ng'uono. Nyasaye ora kod wach moro makende mogombo ni mondo an kod in mondo watudre. Mae wach managombo ni Ruoth onego miya ng'uono mondo alere mos mondo iwinje, nikech kiwinje to obro bedo ni konyruok, kiwinje to obro bedo ni gweth, kiwinje to obro mi gatua, kiwinje to obro mi itim gik mane dak itim kok iwinjo wachni. Nitie wach monego wawinj. Ang'eyo ni manego en wach ma seche moko ji nyalo neno kama wach matin. To Ruoth ora ni nonegombo neno ka joge ofwenye rieko mar tudre kod jotichine mowir. To wasomo mumbe moko ariyo kendo wabro kelo mumbe mang'eny ma Ruoth wuoye. Ruoth ka wuoyo kuom joge mowir, ng'iso nitie joma Ruoth oyiero, to yiero gi to wiro gi. Joma Ruoth ne yiero ga gi, ok noyier joma kare ahinya, ok noyier joma beisur ahinya, ok noyier jomoko ma malich ahinya. Noyiero ji ma piny neno kamocha, noyiero ji ma piny neno ka gima ber man kuomgi onge. Noyiero ji ma piny ochayo, piny ojaro, piny ok oneno gima ber man kuomgi, to Ruoth ema loso jogo to wiro gi kendo keto gi jotichne mondo jogo kokalo kuom jogo piny onwang' konyruok. Kendo ma e wach manadi madwa wuoye kuom ji, ni kuom ji ajia to Ruoth wiro gi. Kosewiro gi to keto gi joma kare kendo gibedo konyruok noganda, nikech gichung' e tich Nyasaye, gichung' ni tip piny Ruoth Nyasaye. Ruoth tiyo kodgi, ng'ata ng'ata mochung' kodgi, ng'ata ng'ata molamo nigi, ng'ata ng'ata momako lwetgi, ng'ata ng'ata mobet tokgi motegno mondo Ruoth mondo Ruoth oti kodo ng'ano nying Nyasaye ting'o malo. Jowete, kisomo muma, Musa mane en jatich Nyasaye, kwasomo muma king'iyo historia ma muma, Musa mane en jatich Nyasaye ne en ng'ano ng'ata ng'ata, no ng'ama radwal, no en ng'ama ok nyal wuoyo maber. Golo wach kuome ok ne en gima yot. To muma wacho ni Nyasaye nokawo Musa to dhi otudo kod Joshua ma wuod Nun. Muma wacho ni kinde duto mane Joshua dhiga embele Nyasaye, Musa dhi embele Nyasaye, to Joshua ne dong'ie hema kalamone. Jati Nyasaye machielo mwawuoyo kuome en Daudi makajese, ma muma wuoyo kuome. Daudi makajese, muma wacho malong'o, muma lero maber. Nika Daudi iwiro, muma lero nika Daudi iwiro mondo bed Ruoth, to nogole kama, nogole kwath, nogole ka en ng'ama kwayo mana dhok kod rombe, ne en ng'ama ng'wilach dhok, ne en ng'ama ka ji oneno, to gima ber manen kuome ni onge. Jati Nyasaye machielo ma bende wawuoyo kuome en Ruth, en Naomi. Naomi ne en ng'ama ose, ng'ama chuor otho, ng'ama nyithindo otho, gima ber manen kuome ni onge. To koro ne kiyot mondo kata mana mondo yaote ka oluwe nikech ang'o. Gima ber mane ne kuome en onge. Paulo ma jati Nyasaye kinono muma, to Paulo muma wacho ne en kod shida mar wang'. Kendo joma ne konene, ng'en ng'ama nigi shida mar wang', en ng'ama ji kone, to kata gima ber mane ne kuome onge. To muma wacho ni joma ng'eng noweye. Ondiko ni Timotheo wuode kinde moro, kong'iso Timotheo ni Timotheo, de magiro ringo weya. Ring mondi bi, awinjo kadok piny. Koro abiro mondo awuo kod jati Nyasaye ni jotich Nyasaye gi gin project mag Nyasaye. Gin gima gin ema gin Nyasaye odich koneno gima gitimo, to Nyasaye chung' kodgi. Agombo mondo awuo kod jawinjo kendo janeno ma Ruoth omiya mondo awuo kodo kawuono. Ni Nyasaye makeloni, Yesu ma ora kani, ogombo mondo one ka tich kama initie, tich ne dhi mbele. Ogombo kama one ni jatichne moketo mondo ibedgo, ichung'ie toke. Ogombo mondo one ka tich Nyasaye manitie miketieno dhi maber, nitie ng'uono. Ok ochuno ni jok mayalo kaka an jotich Nyasaye. Wan duto te wan jotich Nyasaye. Nyasaye mondo mnuang' duong', kiwinjo wach manadi ma Ruoth omiya mondo akelni odiechieng' ma kawuono. Emoma masomo mokuongo, Daudi en kinde ma koro Daudi, kinde ne orumo Daudi koro tho. To Daudi okwano ni jowetena, wach mane dago mondo unge kenande ondikonwa, wache moko nitie thuondi moko, mawi ok nyal wilgo, kata kodo konotho, to nitie joma nofwenyo, nitie wir kuome, nitie joma nyofwenyo, ni kuom Daudi, Daudi ni en jati jasai muwir, nitie joma nyofwenyo en ngata ngata, nyo gole kwath kiwire, nyo ngwelach dhok kiwire, gimaber manye ni kuome madhano nyinyalo neno, kod wang makawaida nye onge, to Daudi wacho wach moro, ni wach mafwenyo, ni jokinde moro kako osewira mo, an mondo abed ruoth, to Saulo mane ruoth ne pod ni e kom, Saulo notamre wuok e kom, Saulo nopango kaka inyalo neg Daudi, Paulo nopango kaka Daudi inyalo tiek, omiyo nochune mondo odhi opondi e rogo, nochune mondo odhi e rogo moro, mondo obak kanyo, kokiyo Nyasaye, kolamo Nyasaye, kopako Nyasaye, nikech gima nong'eyo ni Nyasaye achielno, be ema nosewiro Saulo mondo obed ruoth, to Saulo otamre e kom, Saulo otamre tumo ne handing over, Saulo otamro kwen Daudi ok nyalore kangano kangano in ngano Daudi to ngano Daudi Jesse to nga muma wacho maber ni Daudi nochuno Daudi nikech ne koro Saulo osegolo jolwenje mondo manyo onege nochuno Daudi mondo odhi opondi e rogo kanyo nolamo Nyasaye to mwacho kane enie rogo kanyo kane enie rogo kanyo Samuel mara mokwongo 22 kama nasomo mwacho kane enie rogo kanyo ne ji biro ire kanyo owetene manywalego nobiro ire kanyo nikech ne giseng'eyo gima ni kuome ai ji mocha ji man gugope ji mapiny ng'ur kuomgi ji mapiny ok dwa Joman kod tuoche, jie jie maonge gi maber, manedu nuwang kuomgi, nobiro mondo bed kode rogo kanyo. Mumo wacho mwasomo wacho, nukanegi nie rogo kanyo, negi yero Daudi mondo bedi ruothgi, negi yero Daudi mondo telnegi, negi yero Daudi mondo umigiyo, negi yero Daudi mondo bedi jatelogi kata hagilamo Nyasaye. Kama negi kwa meno, Daudi oriem, kamari donje onge, Yawot ya thuondi mag Daudi gibenda oriem. Muma wachon kane gin kanyo, to Daudi nomako lwetgi kapuonjo gi lemo. Daudi nolwako gi lwetgi kang'isogi ni gichom wangi kuom Nyasaye. Daudi nonyisogi yo. Daudi nong'isogi ni Nyasaye nitie. Kata kodoko, nuwachandre kawuono, to kinwa ne teko, kinwa ne loch, kinwa ne nyalo manade mar Nyasaye. Muma wacho ne gin e rogo gi duto. Daudi okwamo gibende gikwamo. Daudi ongogo gibe giongogo. Daudi oriemb gibende oriembgi. Mak mana ni rogo kanyo, to gifwenyo wach moro, ni jowete, kata kawa ni rogo ka, to nitie ng'ato achiel kuom waka, en jal Mowir, kata kawa ni rogo ka, nitie ng'ato achiel kuom waka, en ng'at Nyasaye, ng'ani obed jatendwa, kata kodoko nuwan god gope, kata kodoko piny ok dwawa, piny ong'ulowa, piny ojarowa, piny neno, ka gima ber man kuomwa onge, to jal ni jowete ni ng'ama Mowir, katie rogo ka, kama waponde ka, wanyalo age gima ber, wanyalo neno bad Nyasaye, wanyalo neno loch Nyasaye, wanyalo neno nyalo ma Nyasaye, kati e rogo ka kokalo kuom jatichne, maruoth oketowa kode e rogo ka, wanyisi jawinjo kendo janeno, ni jotich Nyasaye mang'eny, ma Nyasaye owiro inyalo ne chandruok kuomgi, inyalo ne rem kuomgi, inyalo ne kama kiginyal, mak mana ni Nyasaye ka jakorgi yot mondo ing'e ang'enwa ni e piny mokethore, kendo jotich Nyasaye kinde machalo kama, ok oluor mak mana ni Mowir ka in go, kata ka chandre kawuono, to kiny no wuok kode atua, koro en mana muda kende, ema buro ng'eyo numo wir kose kowir, nikech ubro neno kugatwa, ubro neno kudhi mbele, ubro timo ni Nyasaye, muma wacho malongo niya, nikane gin kanyo, to giyiro Daudi ni mondo bedi jatendgi, ang'o mane miyo giyiro mane Daudi jomoko ne nitie, nikech ne wir nu kuom Daudi, ne ni ng'uono nitie kuom Daudi, luong ne ni kuom Daudi, nitie teko, ka ng'ato mako jatich Nyasaye muting'o malo, nitie ng'uono makende, ka ng'ato chung' kod jatich Nyasaye, ka ng'ato chung' kod tich Nyasaye, ka ng'ato lamo ni jatich Nyasaye, ka ng'ato mako lwet jatich Nyasaye, ka ng'ato chung' kendo ramo, ni Daudi ni jatich Nyasaye, nyaka dhi malo, muma mwasomo wacho malong'o, ni thuondi mag Daudi, ok ne gin ga thuondi, ne gin jomoluor, ne gin jomokwedi, ne gin ga jia jia, to nikech tich mane gitiyo, ne omiyo koro gibedo thuondi, ne omiyo gibedo joma muma. Kawuono nyalo kwano osiepna, kawuono ni ka higa chakore kendo wachomo higa kendo waketo mise ma higa, nagombo mondo anyisi nyadichiel kendo no Ruoth ora mondo anyisi, Ruoth ora mondo alerni, Ruoth ora mondo el wangi, Ruoth ni kodi kod wach ni Nyasaye gombo neno ni ndiyo in kod jati Nyasaye moro milemo kodo, en e jatendi, en ema Ruoth osewire moketo e wiye, en kod nyaone, en kod kia mare, en kod skul ma ok ber, mak man Ruoth ora mondo anyisi ni dwarre mondo imakri kode. Ma Daudi somacho malong'o nitie yaote moko ma wiye dak wilgo, okwano nying gi jogo ka jogo notiyo, okwano nying jogo tije ma jogo otiyo, okwano nying jogo gik mamiyo joma jogo onyori kama chopeni, okachopo gi tekona kende, nitie thuondi moko ma wiye dak wilgo. Kinde duto mayalo ga Lulwe TV ka, ajakwano jok mamoko, ajalambo ga Bishop mara Kavod Juma, nikech kita kowinji dholuo, to nitie ka mosechungie koda, nitie ng'uono makende, nigatie joma wiye kwilga go, ok wiye wilga kod kanisa mar God of Eternity Church Dandora, nikech ang'o, jogo osechung koda, kawuono an jati Nyasaye, nikech gisemako lweta, gisega golo na wich kuot, gisega chung koda e matek, ikinde duto gilemona, ikinde duto gitimona gik mabeyo, mondo tij Nyasaye odhi nyime. Wao wach ni aja winjo kendo ja neno mara ni Nyasaye oketi kamoro kata mondo ibed nyathine, Nyasaye oketi kamoro mondo ichung tich Nyasaye, jogo duto madhi lemo, jogo duto momako tich Nyasaye, jogo boro dhi maber. Daudi wacho ni kapok otho, yieuru mondo akwanie weche moko. Yienauru kapok atho. Daudi kwacho kamano, ni nitie thuondi moko mane osemako lweta, okwano yawuoyi moko mane omako lwete, okwano yawuoyi moko mosega chung kode, okwano yawuoyi moko, yawuoyi mokwano kinde moro nokelo wiye, Daudi okelo wiye dwani noke wuogi pod ogeno kuome. To wacho ni chunya gombo na dwa mna modho pi. Riyo loya, riyo loya. Adwa mna modhi pi. To kadwa pia pia. Adwaro pi, pi Bethlehem. Me madwaro. To wacho na dwaro mna pi Bethlehem. Uoro ya uadikigi. To Bethlehem kanyo, josik jo Israel nonluoro. Josik jo Israel. Noramo nkanya dwi jo Israel okonyon. Gimako kanyo. To Daudi wacho na endu dwa modho. Na dwaro mna pi majobok Bethlehem Judah. Bethlehem, ema dware ya jopi, mondo dhio omna. Daudi oro ya uadik mokwanogi. Ya uogo na omu mudhimo omu pi. Kane mupio biru ni Daudi. Daudi okunomodho wacho ni manigo misango, majogi otimo. Manigo ngiso ni jogi ogeno kuoma. Manigo ngiso ni jogi omaka, ngiso ni jogi nukoda. No lamu ni mwena pigino tokuwe no okonyalu mudho. Mano misango majo moko, okonyalu mudho. Ojo ni pigino, opuko pinyiko miyogo nyingu Nyasaye tuong, nikeche mano misango. Osiepu na Nyasaye ose ora kuomi, nigeo igombo mwende ine tekone, ndiyo igombo mwende ine lochine, ndiyo igombo mwende umakulweti, higama 2020. To do nitie tichne moseketo kuom joge. Kanyo initime ang'o? Kanyo iniwache ang'o? Kanyo initime ang'o mondo nying Nyasaye onwang' duong'? Okawuo kodi nikech lemo koda. Okawuo kodi nikech nekalem gi ji te. Tawuoyo kodi kuom wach manade ma Ruoth ora mondo anyisi. Nogombo neno ka tichne initie iye. Ikwani kaka thuondi magi Daudi. Ok ineno nyao mar Daudi. Daudi nen kod ji mang'eny manoneno nyaone. Mak mana thuondi gi to kwano. Owacho ni mondo chop kama ochopeno thuondi gi neno itoke. We mondo awach ni kendo ja neno kendo ja winjo mara. Okwano yawuowgi. Owacho ni yawuowgi moro nomako tong. Odiechieng achiel gi lwete. Tong en nonego go dhano mia aboro. Komoka mokia lwete. Tong en ang'o? Tong en jatich Nyasaye. Ma Nyasaye owiro. En jatich Nyasaye. Nomako kola. Mone no mako ko kwer no kowe no mako kwen kata ka tho to tho kod mocho tong no mokie lwete mumocho no moro no gengo puodho mane en majosa puodho en ang'o puodho en tich Nyasaye puodho en kanisa puodho en ministry ma Nyasaye no en boro no mako mo kwer jo dwi jo sigu mag Daudi ok nyon kanyo ndio jo Israel oriem lakini en oramo kanyo kwe no kodhi wa wach ni jati Nyasaye wadwa ma winja kawuono ni Nyasaye dwa neni kuom ng'uono kod lochne Nyasaye dwa neni kuom tekone kimako jatichne kimako moluongo mare kitudri kendi kwamo kuom mowiro en owuon mondo nyinge onwang' duong. Mane wach ma Ruoth ora mondo awach kawuono. Ginyalo neno jalno mocha. makman ruoth ora mondo apuonj kendo aler wachni maber. Nakwayo Roho Maler mondo ichika mondo iwinjie wach moro manyalo konyi. Nakwayo Roho Maler mondo iyalo wang'a mondo awachie wach moro manyalo mi nying Nyasaye duong' kuomi. Ruoth wacho malong'o, Daudi wacho maber. Nuwacho mofwenyo ni yawuowi ok otho ma ok otimo nendgi. Kamochopeno, wanyisi jatich Nyasaye, jawinjo kendo janeno, wapimni wach ma Ruoth nyisa. Nuwir, wir man kuom jatich Nyasaye mora mora, ok en keche en kende. Yo ma Nyasaye oketi e lwete mondo make oting'e malo. Onge tich Nyasaye moro maboro goya atua kok joma nie toki omaki moting'i malo, omaki momiyo nying Nyasaye duong'. Daudi wacho ni ok onyal wiye kinyal wil kapok odokilo otimo neno mar thuondi momako lwete, mar thuondi mochung' kode, mar thuondi mogolo ne wichkuot. Kamineni kaka mowir ma Nyasaye no, nitie thuondi moko, nitie thuondi moko mosechung' kode, nitie thuondi moko mosemako lwete, nitie thuondi moko mosebedo jakore. Wir ma jatich Nyasaye bro idho malo kimako lwete, to sami mako lwete ibende idho tibende idho. Ng'amose chung' kodi Nyasaye ichung' kode, Nyasaye chung' kodi. Ng'amose chung' kodi Nyasaye ichung' kode. Muma machielo ma wasomo wawuoyo kuom Ruth. Ruth ne en Naomi kod Ruth. Muma wacho malong'o ni Naomi ne en obedo kodolo na owito chuore, owito nyithinde. Daudi ne owito chuore to Daudi owito nyithinde. Ruth Naomi owito chuore to owito nyithinde. Jogo duto notho dong lilo, to dong kod mond yaote, Orpa kod Ruth, to Ruth Orpa, oko wacho ni gini koro ngata ngado dog thurgi, to Orpa wa mwa mwadhe, to Ruth wacho ni anta kweri, ni kiki kwera monda wei, an nyaka dong kodi, an nyaka siku kodi, anoka wei, kamidhiye madhiye, kamiki, emika, wa nyisi ja winjo kendo ja neno, nika ngato makre, kendo tu dregi jati Nyasaye, mwanya Ruth oketo kuome, ya mwa wacho nango, Naomi, na wacho malongo, na anokane, Naomi na wacho malongo no kanyal nyuol kendo, ano kanyal nyuol kendo, Naomi wacho maber, no kanyal nyuol kata urit onge gimo kuoma, an ngama chunye ne lit, gima ber manen kuome ne onge, to Rutho ramo kuome, Orpa to dhi, Rutho ramo kuome kwer, ni Nyasache, Nyasache kamiki mika, jorue jokorwa, hae githi gimano mako, omako na Naomi Rutho make motegno dhikode Rutho chung kode chandruok Rutho chung kode chandruok, mwacho malongo nekane gidok Bethlehem Juda toke puodho mar Boaz koro emodhi manye odhi hule oduma moko chiemo moko mondo pidh kodo Naomi won odgi owacho ni mama ni okotho ka an kode to mwacho ni kane ni puodho mar Boaz to Boaz odhi bonene Boaz onene ka ni puodho to Boaz owacho ni in nyako wang'o seneni gimomi aneni en nang'o ni ne opim na wacho ni maber ni ne chuo wuotho ne un kod chandruok to ne kimeyo minu wawacho ni jawinjo kendo janeno mara no kend gima yot mondo ng'ato kend dhako okend dhako machuoro tho to nikech nao Ruth nomako Naomi nochung Naomi nolamo Naomi nopidho Naomi nochung e tok Naomi wanyisi jawinjo kendo janeno ni Nyasaye notumo ne ng'uono Boaz mane okende ne jamoko to Boaz nowacho ne wach mo no in Ruth okakendi akenda in Ruth okakawi akawa akawi nikech tuju manyise tiyo akawi nikech ng'uono manye in go akawi nikech gima nitimo Ruth akawi nikech ang'o gima nyitimo long'o Ruth akawi nikech ang'o nyichung' kod wuon odu nyaki jwang'e timni e tim makare Nyasaye mondo gwedhi Nyasaye mondo ting'i malo Nyasaye mondo chuli Ruth Boaz koro lemone kapok okende adwa mondo alam kod jawinjo kendo janeno ma Ruth oketa mondo akelni wach kawuono no Ruth gombo mondo ne kimako jatichne ma in e boye mondo Nyasaye ogwedhi Ruth kaka Boaz kendo Ruth to nyiso ni tich manyitiyo Osiepna 2022 tich misetiyo adwa mondo alam kod Nyasaye hiyo ganda mora mora ga misekonyo jok misechung' kodo jo misegolo ni wichkuot adwa mondo alam kod Nyasaye nukoro higani Nyasaye otimni e ng'uono higani Nyasaye umi higani Nyasaye otayi higani Nyasaye onyisre ngimani agombo alamie kod Nyasaye jawinjo kendo janeno mara kama intie adwa ni makamaka TV mari kama intie adwa ni mondo imak TV mari mondo nying Nyasaye nonwang' duong' adwa na alam kod Nyasaye Nyasaye mondo Nyasaye otimni ng'uono. Kimako kendo iparo malong'o, nitie jatich Nyasaye Mowir ma inie buoye. Make kod lweti, make kod tekreni, chung' kode kirite, chung' kode kipidhe, chung' kode kilamone. Miye nanga mondo orwak, nikech kokalo kuom mano iboneno bad Nyasaye higani. Ao ka en mana mondo wagol jochiende kende, tim ma ng'ato boro timo boro miyo jochien wuok kuome, makete kogole kogo nduru. Tim ma ng'ato boro timo ang'isi ni timni boro luwi. Muma wacho ni ng'isi joma kare ni gibiro neno bad Nyasaye, gibiro neno loch Nyasaye, gibiro neno teko Nyasaye. Nyasaye ogwedhi kimako TV, Nyasaye ogwedhi kigochonge piny, Nyasaye ogwedhi kikulo wiyi mondo alam kodi odiechieng' ma kawuono. Adwan mondo alam kodi Nyasaye ni manene tekone kod higa e higani, ka nyinge en wang' oduong'. Walam kodi Nyasaye, in ja adiera, in ja ng'uono, in kendi ema ni ora, onge ng'ama chulo mano ora. Nang'isi jogi ni ka gitudre kod jotichni Mowir, jotichni misewiro mondo nyingi onwang' oduong', to kini giywag ang'e, kani giywag ang'e. Ang'isi mondo Nyasaye nomak lwetgi, chung' kodgi. Lochni gi Nyasaye, kimigi ng'uono, kimigi kwe, kendo kichung' kodgi. Jomotelo ni kik bed kod wichkuot, kik bed gi mifwadhi.